ikọzọ na abianu
unu ga were ozi a zigara ụmụ nnụ
mala him
ekwesịrị ime ka
amma moti si bọ ire mkpụrụ obi gị akọ n'uche mechi nwaanyị dị na ihe ziri ezi
dịka masịkwa n'ihe ziri ezi
Una mai nunu meru na na ju. Bua abela mi wure he wu nke mu.
Nisibo,
smiru du bua.
Ana ge pichi ozo na bu nke chi na na ni.
Ya ka ni fe mi pichi.
Aki mere, age chi de gi. Tu ba ge ri disi.
Akwa ma nkwe ni.
Like vanilla, all you need is say to copy my style. I'm a genius. I make a dream to spill it. I'm a no time to the top, top, top. I make money to the top, top, top. Guns getting drawn like chop, chop, chop. My boots on deck, nigga. Oh no, man, nah. Yeah, don't put down on those abos. Nah, to conquer, oh no, chop. Nah, teacher, nah. Millie, every party. Take your money, nigga.